Ayikho into enjalo bazalwane.
Engcole
nje. Engcole nje ngosathane. Hayi umuntu usathane. Sikhuluma ngosathane thina, not a man. Ayibonke igama leNkosi. But usathane only thing into ayenzayo. Akafuni ukuthi umuntu ahlalwe yizwi likaNkulunkulu. Ngoba automatically uma umuntu ehlelwe yizwi likaNkulunkulu, uba clean, akudingi ukuthi ayihlanze. Kodwa ukuhlala kwezwi umuntu liyamhlanza. Ayibonke igama likaNkulunkulu. Asekho kule level yokuthi sihambe sithi siyohlanzwa, siyogezwa. Ayibonke igama likaNkulunkulu. Ngezwi siyagezwa. Uthi mina senhlanziwe ngezwi. Enjani bazalwane? Ekukhulunyiwe nje. Uyabona ipower yezwi ukuthi njani? Ukhulunyizwe kodwa bese ukuthi izwi lona lihlanze lenze umsebenzi. Ayibonke igama likaNkulunkulu bazalwane. Uma izwi likwazi ukuhlanza umuntu, lifilwa yini izwi melikhulunyiwe likwazi ukushintsha impilo yomuntu ngayo yonke indlela engashintsha ngakhona? Ayibonke igama likaNkulunkulu bazalwane. Uthi namazwi ami amehlala kini, nani mhlale kimi, nokucela konke umjabezayo enifunayo. Uyabona ukuthi izwi liyakhulunywa kuwena bese kuthi problem yakho awuhleli kuye umnikazi wezwi.
Hey Nkosi yami.
Angiphinde futhi bazalwane. Liyakhulunywa izwi lizwakale. But problem uthali awuhleli kuye umnikazi wani bazalwane?
Wezwi. Hey Nkosi.
Liyakhulunywa izwi uhlanzeke noma ungahleli kuye. Ngoba izwi first thing eliyenzayo liyahlanza. Awu likhona ibandla likaNkulunkulu bazalwane. Izwi lesibazalwane
liyahlanza.
Izwi liyakwazi ukuhlukanisa umuntu nesono kodwa bengahleli kuKristu. Hayi bazalwane, ngiyizwa kodwa. Angiyizwa bazalwane. Ayibonke igama leNkosi. Ayibonke igama leNkosi. Izwi lilodwa liyakuhlukanisa umuntu nesono kodwa engahleli kuKristu. Ayibonke bazalwane. Kodwa mayise sehleli kuKristu, lithi izwi likaNkulunkulu ukwazi ukuthi ucele konke okucelayo bese kunjani bazalwane? UNkulunkulu eyakunenzela through the word ehleli kuwena ngenxa yokuthi uhleli kuyena. Mase usuhleli kuyena, izwi sekwazi ukukuphefomela, ukukulandela whatever you need ngenxa yokuthi usuhleli kubazalwane kuyena. Ngamamazi, mase uhlezi kuyena usuyaphila kuyena. Ngamamazi, mase uhlezi kuyena usuphila impilo yakhe. Awubonke igama leNkosi bazalwane. Usuphila impilo yebazalwane yakhe. Awusaphile yakho impilo kodwa usuphile kaKristu. Ngoba kunomehluko phakathi kokuthatha izwi likaNkulunkulu bese uphila impilo yakho nezwi lakhe. Uzohlanzeka ngoba liyahlanziswa. Kodwa izwi ngelikwazi ukuthi liperforme ukuphila okufanele impilo yakho ngenxa yokuthi awuhlezi kuye. Likhona ibandla likaNkulunkulu lizohlanza wena kodwa until wenzeni bazalwane? Uphile impilo yakhe. Uphile impilo yakhe bazalwane, yikho konke bazalwane okushiwo yizwi likaKristu.